it has broken like the first morning. Like bird has spoken like the first bird. Grace for the singing, grace for the morning, grace for the spring, fresh from the world. The rain still falls, sounded from heaven, like the first dew falls on the first grass. While the sweet depths of the red carpet sprung in completeness, where the sweet falls. The sunlight minus the morning, or from the one light, even so late. Praise with elation, praise every morning, God's recreation of the new day. Has broken like the first morning, like bird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for the spring. Fresh from the world. Da 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 da